iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya mishyose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari no yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi na makuru tuza kugaruka ahanini ko biriko biravugwa n'ubundi birabana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Hari imvugo iriko irakomera mu Burundi muri kino gihe ati urazi ko njewe ndi inshuti ya mukaneva. Kwitwa inshuti yanje Ndayishimiye bitera bihinduka ubudahangarwa mu gihugu. Mu myaka iheze y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abanyamafuti biratakara abakozi biperereza bagira bati urazi jewe icondi urazi ko nkora mu iperereza. Iyo benshi bavyumva vyakora bibatwenza kuko umukozi w'iperereza akomeye ni umukozi abatazwe. Mu bisanzwe uko ni kwari ukwigamba ko baza akazi k'iperereza ahubwo baba bigamba ko bashoboye kukwica atankurikizi akaba nawo havuye kandi ko imbonera kure ziyemera ziha amazina y'ubwicanyi nk'uko bitangaje kumva ko hariho abategetsi bagiye biha amazina y'ubuhizi mu kibi. Hari n'abandi wasanga biyemera ngo bakorana na General Adolphe Nshimirimana abandi bakita abo kwa Mutama n'ahandi n'ahandi. Mu ntwarongo ya President Ndayishimiye abantu ntibacigamba ngo nibihangange mu gihe umukuru w'igihugu asigaye amara mazu washatse wese kandi akabikorera ku mugaragaro abategetsi bose batera bagira ubwoba ngo ntawuze umunsi n'isaha wo kwambara ibara ubu ukomeye ngo yifukanye abonaha Angelina Ndayishimiye. Uri inshuti ya mukaneva uburekuriwe vyose mu Burundi iryo zina riratuma umuryango wose wuri ndege ku mafaranga y'igihugu kaja kwitemberera i New York muri Amerika. Iryo zina riratuma abana bahabwa ingurane zidasanzwe muri za payeshi na bije abandi bakaronka ibiraka vyo kugaburira abakozi mu biro vy'umukuru w'igihugu gukora amasuku mu biro vy'umukuru w'igihugu canke kwambika abakozi ba Beribe n'ibindi. Nizina ridasanzwe muri kino gihe mbere ngikinatangaje kuri ubu nta bantu bigamba kare inshuti za President Ndayishimiye ngo bace bumva bare kure gukora izo bashatse mu gihugu kuba udahangarwa kuri ubu ngo kuba inshuti ya mukaneva. Tugiye kugaruka ku burorero bubiri bugaragaza abantu babiri bagiye bigamba ko ari inshuti y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bagakora amakosa bo bishakiye. Aha rero turaza gusangamwo uwa mbere n'intwazangabo mu gipolisi Coloneli Alfred Nosa Museremu imuyinga ho vyarakomeye. Harakwiragiye amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ingene Colonel Alfred Nosa Museremu akengera abakoresha biwe mu ntara ya Muyinga ngo ntibangana kubera ari inshuti ya mukaneva. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye Colonel Museremu yari igihangange koko nk'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati. Museremu yarica agakiza yapfungwa ashatse wese abahagaritse yabakoza ica ashatse kuburezwa igufa kwicwa kuburwirengero gutangishwa ibiturire bikomeye kunyagwa ivyabo ndetse n'ibindi. Koloneli Museremu yarasumvya inguvu mukuru w'urwego rw'iperereza no kuvuga ko yarafise inguvu kurusha umukoresha wiwe. Ibyo byose byava kukuba Museremu yarishikira kumufaso ni umukuru w'igihugu. Abacamanza n'abashikiriza manza Museremu yabaha amategeko ku telefone kandi bitwa ko bari hejuru yiwe. Ingingo za Museremu zasumba kuri z'umushikiranganje w'ubutungane. Museremu ntiyanatinye kwagiriza umupfakazi w'imyaka 18 Krista Kaneza ko yiciye umugabo wiwe Thierry Kubwimana kandi uyo yaragandaguwe n'iperereza Museremu yararongoye. Museremu kandi ntiyanatinye gufungira ubusa muganga Christophe Sahabu bivuye ku mutegetsi wo hejuru cyane yabashaka kumunyaga ibitaro Kira Hospital. Museremu yari yarabaye akamana gatoye mu Burundi muri mukaka umwaka w'2022 Museremu yarakorotse gato ahabwa kurongora iperereza ryo hanze y'igihugu. Muri ndamukiza umwaka uheze w'2023 naho Museremu yarakorotse rwose asambishwa mu iperereza nyene ku madosiye y'ibiturire aca arakurwa mu mabanga yo mu iperereza. Muri rusama umwaka w'2023 Colonel Alfred Nosa Museremu yarungitswe gukorera muri Commissariat Regional y'igipolisi Muyinga aho ajejwe imibano mu gipolisi. Ayo mabanga yayafashe nk'agakengere ko mushikiranganye mate niteze ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Nawe ibivuga yuko akora mu kwaha ko mushikiranganje wa mbere ndakugarika. Akazi ngagatonda ko yishakiye kandundura yabaye mu minsi yazaho Museremu yoba yafashe imodoka aja muri Tanzania mu bikorwa by'urudandazwa. Agenda atabimenyesheje abamutwara mu ntara kuko kurubaragabwa nabo mu ntara. Icyo ni cyaha gikomeye cyane mu nzego z'umutekano. Ubundi mu bizwi nta ntwaza ngabo irengana imbibi z'igihugu itabiherewe uruhusha. Amakuru yarahanwe hanwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko abamutwara bamwandikiye ngasigure iyo nyifato yiwe. Uri uwundi ari uwundi cyatangura kwigamba ko wawundi Alfred Museremu nibwo yaciye atangura kwigamba ko atangana nabo bamwandikiye kwa narengeye urya mushikiranganje umusivile yamurungitse imuyinga aho sakingamba ko ari inshuti ya Mukaneva kandi ko vuba azosubira gukora mwiperereza. Uwundi nawe bigaragara ko yitwaza imigendanire afitaniye n'umutambukanye w'umukuru w'igihugu harimwo Félicité Nishemezwe igitega. Akaruro ka mbere kari igitega procureur général Félicité Nishemezwe akora ibyo ashatse byose atankomanzi ni amarorerwa yiwe menshi yavuzwe ariko ni ntakorwa ko procureur général afatana n'umunyoro ryagezwe icacho kugandagura umuntu agacamo ububasha budasanzwe arimo ngo gusohoka ibohero ashakiye kugeza nahaja gukora ubugeni bwa kabiri mu yindi ntara. Wa munyororo vyashika kagirizwa kwica uwundi munyororo procureur général akamupfukira kirukana abanyororo bose bamwagiriza akabarungika mu yandi mabohero. Procureur général yanka kurekura umunyororo arwaye kandi yajejwe n'ubutungane agasohora urushya rwo kuja kwivuza aruko yumvise yajeje gucikana. Félicité Nishemezwe avuga mu biturire biteye isoni ariko abandi bagahanwa we akagoma ari ntakurwa ku mbere kubwo ubucuti ngo nanje ndashimiye akaganira ko yimirije kandi ko banga umushikiranganje w'ubutungane akazosubirira Domine Banyankimbona. Iryo zina ry'umutambukanye w'umukuru w'igihugu nk'uko natanguye mbibabwirana izina ridasanzwe muri kino gihe mbere nuko nabavuga ko bafitanye imigendanire idasanzwe n'umukuru w'igihugu badakora izo bashatse byose mu gihugu kuba udahangarwa ngo nuko baha inshuti ya Mukaneva. Bamwe bakavuga ko ibintu bigomba gukosorwa kare. Perezida Ndashimiye niwe yakeboye amashyirahamwe yita bene Samuragwa bagaca bakora amakosa. Hari n'abahaswe kubihanirwa. Umukuru w'igihugu araraba ngo yubauke n'ababa bitwaza ubucuti na Mukaneva mu kwigamba amafuti bakora ngo nibidakorwa biri mu bizocafuza rwose ubutegetsi bwiwe nk'uko bivugwa n'abakurikiranira hafi ivya politike baravye n'ingene politike mpuzamakungu iriko irakorwa muri ibi bihe aho abakenyezi b'abakuru b'igihugu bagira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu canke se mu gusubira inyuma kw'amabanga abagabo babo baba abajejwe muri ibi bihe. Reka kandi ano makuru tuyabandanize kwerabana n'agateka kazi na muntu. Hari inkuru twibukanye gato twabagajije ko ya Apollinaire Bashirahishize akaba ari umurundi yari yavuye mu Burundi mwaka w'2013 aja mu Rwanda munyuma yimukira mu Buganda. Uyu akaba ari umukozi w'Imana kubera abaye umwanya munini mu Rwanda yarasiga avuga ikirundi kivanze n'ikinyarwanda. Kwigenekerezo ya mbere ndamukiza uyu mwaka Apollinaire Bashirahishize yagarutse mu Burundi nyuma y'imyaka 11 atahonyoje kirenge. Hafi saa 12 n'igice z'umugoroba Apollinaire yarahamagaye abiwe akoresha telefone atije bamenyesha ko yinjiye mu Burundi ageze ikobero asaba ko bamurungikira 30,000 kugera ashobore kubandanya urugendo. Kuva ubwo abiwe bahamagaye telefone ntibasubire kumuronka kugeza isaha zine z'ijoro babwirwa ko ari karaba arabazwa n'abajejwe umutekano. Isaha zitanu z'ijoro babwiye ko Apollinaire ahejeje kurekurwa ariko bakagoma basaba ya mahera. Inyuma iyo telefone yaciye izima kugeza ubu. Iyo telefone akaba ari 6-6-4-8-8 ubusa ikaba yari yanditswe kuri Ndayishimiye Idrissa. Uyu Ndayishimiye Idrissa hari ibyo tumaze kumumenya ko twarakoze amatohoza kuri nyene ni telefone yakoreshejwe n'abafasha Apollinaire Bashirahishize. Telefone ni ya Ndayishimiye Idrissa koko. Ndayishimiye Idrissa yavutse mu mwaka w'1996 ku mutumba wa Murama muri komine n'intara ya Muyinga. Ni mwene Masudi Gahungu na Adija Siboniyo. Idirisa ni umusore w'imyaka 28 amashuri yisumbuye yayize kuri lise rugari aho nyene mu ntara ya Muyinga amashuri ya kaminuza yagize mu gisata cy'ubuvuzi kuri Institut Superieur Paramedical de Gitega Magehiga kuri paramedikari Gitega Idirisa ari umukuru w'imbonera kure zituruki Muyinga zari ziga kuri iryo shuri risanzwe yegukira George Nshimirimana umukuru wa CNDD-FDD mu ntara ya Gitega Inyuma y'amashure Idrissa Ndayishimiye yarakoze stage ku bitaro by'Muyinga. Umwe mu bakoranye stage yagize ati "Idrissa Ndayishimiye twarakoranye yari mbonera kuri komeye ariko nta kibi twari tumuziko." Yarafise undi mugenzi twakorana yitwa Idrissa niyo mwungere. We yaratuye ubwoba cyane kuko yagendera n'uwitwa Shabani nimubona yicagakiza mu ntara ya Muyinga. Turazi ko bose hari agashamba bahora baje gukoreramwo amanama bakayagirishwa na Shabani nimubona. Birumvikana ko na Idrissa Ndayishimiye arimo bakorana na Shabani nimubona duje stage bo baci baronka ubuzi kubera ababusabirwa n'umugambwe Idrissa Ndayishimiye yagiye gukorera ikobero ariko sinza akazi akora mbere ni nayo yaciye yimukira mugenzi we Idrissa niyo mwungeri we yarakomeye rwose baranamuha motorora agendana Ku rubuga rwe rwa Facebook Idrissa Ndayishimiye yahagaze na kitazerano ka Gentro Idrisek wenyene aremeza ko aba ikobero abandi mu bamuzi bavuze ko batazi ico yo bakorera ikobero ubundi ko afise ivyo adandaza hafi yaho hari no vuze ko hari aho akorera ikobero nk'umuvunjayi ubundi nawe akagira ati ndamuzi kukiraro uva kabanga uja kobero utarashika kukazuka COVID umwanya umwe ndamubona nk'umuvunjayi wundi mwanya nkamubona nk'umuntu afasha kujabuka batagira ibyangombwa njiya panya nama nahaciye nta vyinshi ndamuzi ko ico nzi bamutazira jeshi hano amakuru ahambaye tumaze kuronka nuko Idrissa Ndayishimiye ari imbonera kure nuko aba ikobero kandi akorana na Shabani nimubona umukuru imbonera kure mu ntara ya Muyinga asanzwe azwi cyane mu bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo inomero Apollinaire bashirahishize yakoresha yageze mu Burundi yari ya Idrissa Ndayishimiye ico gihe Apollinaire yavuga ko ari ikobero ufise yo telefone yavuga ko Apollinaire ari karabazwa n'abajejwe umutekano hano umuntu ashobora kwibaza rero ko Apollinaire yoba yari yafashwe n'imbonera kure zikorera ikobero canke akaba yari mu minwe y'abapolisi bakorana n'imbonera kure Icyo bikoze warafise telefone ntiyarasanzwe kubera gumanye nabo yitabajejwe umutekano kuva isaha 12 n'igice z'umugoroba gushika isaha 5 z'ijoro abavuganye na Apollinaire bakavuga ko yari yumvikana afise ubwoba birashoboka ko igihamagara yazari mu minwe yari mu minwe y'abamufashe akaba aribo bamutegeka gusaba amahera mu muryango ikindi gitangaje kandi ingene wari afise telefone yagumye asaba ayo mahera ariko ntiyigera asubira guha telefone Apollinaire ngaba ariwe ahamagara umuryango Nawe zico bacarigejeje kuba isaha 5 z'ijoro igihe uwukoresha telefone yavuga ko Apollinaire bahejeje kumurekura asubira gusaba amahera ariko ntiyamuha telefone ngaba ariwe avyivugira Nawe uzi kandi impamvu iyo telefone yaciye izima kugeza ubu nkuko abayikoresha bo badashaka ko hari ubusubira ko batora ivyashikiye Apollinaire bashirahishize biroroshye gutohozwa umuntu afatiye kuri ano makuru yose Idrissa Ndayishimiye niwe bwa mbere inzego z'igihugu zategezwe guhera ko amatohoza hanyuma zikamenya ivyakurikiye icambere cyo kumenya mbega telefone 6-6-8-8 ubusa niwe yari karayikoresha canke yarifiswe n'uwundi Buramatari kandi w'intara ya Muyinga Jean Claude barutwa nayo umukuru w'iperereza Muyinga Colonel Felix Havyarimana n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Muyinga nibakwiriye kubandanya bihoza mu gihe hari umuntu anyurujwe mu karere bajejwe nk'uko bama babigira nimba Apollinaire bashirahishize ariko arakurikiranwa nibavuga afungiwe umuryango wiwe ureke kuguma ucumukura Tubibutse ko no mu mwaka uheze w'2023 mu ntara ya Muyinga hanyujwe viateri nzigo yari mu ndongo z'umugambwe seneri naho nyene havuzwe cyane Shabani nimubona ko yabigizemwo uruhara abategetsi bose baratabajwe ariko ntacyakozwe ngo arekurwe Muri gitugutu umwaka w'2021 naho nyene haranyurujwe pastori Joseph Sinzubwenge be n'umukozi wa diocese katolika ya Muyinga yitwa Eustache Miburo naho nyene haravuzwe cyane uruhare rwa Shabane ni mubona ariko ntacyakurikiye mu kiringo cha gatatu cy'umwisi Petero nkuru nziza intara ya Muyingiri muzakozwe ko cyane n'ivyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero inyuma ya Bujumbura Meli na Ngozi aho hose Shabane ni mubona yamye avugwa muri ubwo bubisha ariko yagumye ari intakurwa ko benshi bagasaba rero ko uyu yanyurujwe apreneri bashirahishize yotangwa ni pereza cyangwa samatoza gakorwa Idrissa akabibazwa neza akabisigura ingene yagiye ararondera mu muryango wiwe kandi umuntu batari bamuronka fyonde subscribe cyangwa sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwe nazushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nabi ko biravugwa bigezwe ko ngamu gihugu cy'u Burundi anze mbezwe gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure ni umuhoza TV Imana iba hezagire.